Get it even production.
MPN One Love.
Black Shadow Music.
Hi, baby girl. We are going to go to the syndicate to one, eh? Kubota mwana ane wandi jiravya zuna valusya vge Kubota kwako baby kweta ndi kutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele Kubota kwako kwaita ndi kutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele ndiri jesi mutwe wamagani ngoyu ndakumbira kwambula nduwe ndikubvuze secret iri mumoyo wangu Dianda kuyandana anduwe ndikuti my queen unditi my king Dianda kukala anduwe I love you baby girl I love you Kubota kwako baby kwaita ndikutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele Kubota kwako kwaita ndikutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele uli muvotu mbuli Rose, ula mwega mwega mbuli nyenyezi Ate ukalamu mazi mbuli njusu Na uvika mwanda ula laita mbuli kenduru Kutitwa yanda na baby zintu ziose kavati Uvapu zivonsu wako yanda uti makawati Gizu mizi yanda kuchata mbuli ji Ende zizoku disappointa Kubota kwako baby kwaita ndi kutoverele Kutindavisya sorry undilegelele Kubota kwako kwaita ndi kutoverele Ndavisya sorry undilegelele Ndiri jesi mutwe wamagani ngoyu ndakumbira kwambula anduwe ndikubvuze secret iri mumoyo wangu Ndiyanda kuyandana anduwe ndikuti my queen unditi my king Ndiyanda kukala anduwe I love you baby girl I love you Kubota kwako baby kwaita ndikutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele Kubota kwako kwaita ndikutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele uli muvotu mbuli ngirozi ula mwega mwega mbuli nyenyezi ate ukalamu mazi mbuli njusu ndakuvika mwanda ukalaita mbuli kenduru kuti twayanda na baby zintu ziose kavati uvapuzye vonse vakuyanda kuti makawati gizu mizi yanda kuchata mbuli ji ende zizoku disappointa Kubota kwako baby kwaita ndikutoverele kuti ndavisya sorry undilegelele